Ketekelo ya letsatsi lena e ile ya qala ka motsamao wa boithabiso ho tloha setsing sa diboka sa Mantabiseng ho ya fihla setsing sa boithapollo Central Park. E mong eo e leng karolo ya bohlophisi Dieketso Kokome o boletse hore monongwaha ba bona katleho e kgolo.
Event ena tsatsing lena e atlaile haholo hore le batho ba bileng teng kwano ke batho be e le hore ha se ba manang le dibopeho tsenana tse re ka reng re ikamahanya re le tsona. Ke batho ba supportileng, ke mekgatlo e ikemetseng e ntseng e sebetsa le rona ho lwantsha sekgobo senana se teng ka rona ya rona mabapi le batho banana ba itlhahisang ka sebopeho se fapaneng le batho ba bang.
Kokome o supile hore ka mehato ena ba motsula ditlwaelo tse mpe setjhabeng.
Ke di-lesbian, ke di-gay, ke di-bisexual, ke di-transgender, ke di-intersex. Fela e seng kaofela fela jwalo ka ke tlhakisitse gore re kopane e le batho kaofela ba supportileng event ena. Mme diphephetso tse e le gore jwale re kopana le tsona tseo e le gore re a di fedisa ha re ntse re tsamaya ka ntle ka monana ho raise awareness ya go bontsha gore batho banana ba teng manana ba exista ka gara naha ena ya Lesotho. Re fedisa dipuo tse tlang di re tobile tse re nyenyefatsang. Re fedisa dipeto, dipolao, tlhekefetso e bang e tlang e re tobile ka rona hena Lesotho e tla ho rona re le batho ba LGBTI.
Napo Kalebe ya ileng a tuma haholo ka mora ho tswa poneng ka boleng ba hae, o re ho batla ho ntse ho ba bobebe hore ke Mosotho.
As a person, it's a little minor challenges. It's easy for me to live around Lesotho as my country, as gay. So, how's that now? Ke nnete people ho ntso na le bana ba naive, but you know how time what I don't know what to say, but how time the stigma it doesn't get uprooted ka metso ho ntso na le those people bana ba mofuta wa bona.
O bile a bolela hore ba tswile ka makgalo ho ya thusa ba bang ba tshwanang le bona hore ba seng ke diqeto tse kotsi ka ha ba se bang.
We have what we call outreaches as matrix. So through the outreaches we go to different parts of the country, even the remotest parts of the country. So ebeneng re tla re batlile, you know, like ha ke batle hore e kere we are going to fish for them, but we want them to be comfortable. Yeah, baske ba qeteletse ba committee suicide or running away, you know.
Mekgatlo e sebetsanang le ditaba tsa bophelo e bile teng ho fana ka ditshebeletso moketeng ona. Rapitso Rapitso LTV, Seputaneng Maseru.